Name of the Tanzanian president.
Unge
kiswahili sana, unge kiswahili sana kwa hii, mambo kishega, fresh barida hii. Tanzania president jinake nani?
A few minutes later.
Lulu Hassan. Lulu Hassan. Nimepata mimi nimepata.